Kua hinga tētahi o ngā Ika ā whiro whakamutunga, a Selwyn Clarke, e iwa tekau mā toru o na tau. Hei tā Whatitiri Te Wake i muri mai i te pakanga ka tū a Clarke hei pou mō ngā iwi o Te Hiku o Te Ika. I roto i ngā take pupuri whenua, pupuri tikanga, whai oranga anō hoki.
Te tamanatu mā tauenga kua poto atu ki te pō. Ka hoki ngā mahara a tamekahiti mare ki te tangata nānai whakapakeke i āia anō, kia uru atu ia ki roto i te ope kātua.
Tamariki tono nā a te heriwini. Ia e here nene, te kauma onaona ngā tau, ka mutu wetai o ngā whānau i haere. Nānai te kāwana tau, kauma waru. Tika nā kia haere rātou ko te kauma waru, ne. Ari te kauma onona nāwana nei tau ka neke atu ia.
Ahakua tōna hi kaka ki te haere ki te pakanga tuarua i noho ia hei ārai i te haukāinga. He oi i tōna wehenga i te ope ārai, i whai wāhi atu ia ki Itāria ki te taha o te ope tautoko i te 28.
I was part of the battalion, but I wasn't part of the battalion. I'll put it that way.
Hei tāna anō ahakua ngā taura here whanaungatanga o ngā hoia i tā wāhi, i te hokinga mai ki te haukāinga i pāte mate moke moke ki a rātou.
I was really lonely when I came home and I felt as if I was all on my own in the world, you know? Meeting blokes all the time and travelling and all that. We'd got to regard them as our family.
Ahakoa taua moke moke ka ara ake anō te wairua whawhai, hei painga mō ona iwi o Te Hiku o Te Ika me te motu whānui.
Nā, he tangata kahai te kōrero mō ngā kaupapa i takotana mō te ao Māori, ne?
Ā, e takotoana te taongo te mate ki te marae o te pātū ki Pamapūria. Ā, te praere tū mai nei tanumia ki te rua kōiwi o ona mātua tūpuna. Whatitiri Te Wake, te karere.